badushikanye hajya kuyubu haruguru hajya bahavuye bagira monima mu ikaburimbo ahantu imodoka zahora zihagarara baca badushikanyeho baca bavuga ko station yuzuye abariko barasha abo batwaye ubwa mbere harimo abanyeshuri n'abanyagihugu batoye mu mihana mu kuva mu gitondo ati station iruzuye baca badushira hajya rero mu ikaburimbo baca batangura kudukubita ibihiri imipanga ikintu cyose bari bafise yaba umupanga yaba agafuni yaba imbugita bwabo buhiri ibyuma umucikacumu wo kuri rise Kibimba ishuri nkuru rikuru rya Kibimba mu bwicanyi bwabaye ku igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi mu 1993 ubu akaba aheze imyaka 31 ubaye mu gitondo twe twaraja muri etude matinale yatangura sizeredi tubyutse tugiye muri etude turabona ko hariho icuba kitameze neza habutwa turupima tw'abanyeshuri turi mu ishuri tukumva urwamo hanze mu ibarabara duhe igitega bariko baricira ibiti mu ibarabara mugatwe nabyo twamenye hanyuma abanyagihugu baraza bari arume bafise imipanga ubufuni baca baja kwa mu nzu kwa prefet des etudes wowe yaba hafi ya dorotware y'abahungu hagati ya dorotware y'abahungu na refectoire na laboratoire wowe wacaguma muri prefecture ari yari baragenda mu nzi we bari yarumufite izo mbugita n'imipanga barasaka umugore n'abana babamaze kuza ku ishuri barabura umuntu n'umwe nawe yugaraniye mu biro ahanini niwe barondera tuye tuvuye muri mu ishuri urumva amasaha yo gusohoka yari ageze hariho n'abatari mu ishuri bamaze gusohoka batwaye abigisha haragera ko tuja muri refectoire turagenda muga ntabashoboye gufungura nko mu banyeshuri b'abatutsi ntibashoboye gufungura kubera bari bafise ubwoba hageze turaca baraza abanyeshuri muri superior bamaze kuronka desinformation ba drapare ya directeur nizo bagiye barahabwa n'abandi turavuga ati turabona ko n'abigisha b'abatutsi basigaye ati ahantu mbona twohapfa kubera turi menace amaze kuvuga ko baza gutora n'abandi ntituzi ko batatwicira rimwe baca baratubwira ati genda mwitegure muzana amakarte de tidia n'abafise ama identite duhunge tuve ngaha tuje imwara ca turaza twe dusubiye muri dorotware kubera dorotware yari kure y'amashuri niho turiko turinjira muri dorotware twumva abantu bariko baraca ivuye dorotware mu ibarabara riva igihinga rijiye kwibuba bagenda baravuga ngo babigisha ngo baha ngo twabafashe ngo ujye atanga siporo ngo twamaze kumuboha ngo ari muri sitasiyo ngo yavyimvye ngo wamukubise ngo uhiri urimwo imisumari ngo n'impuzu zose bazimwambuye washa ngo ya ngo ntapfa twumva ubwoba cane ca turaduga rero dusubira ku ishuri yo abo oya abandi bari bo muri superiore n'abahungu n'abigisha babaje bambaye amakoti y'abanyeshuri abadama barambaye imipira y'abanyeshuri abana babo ca tubashira hagati tubashize hagati turahunga directeur yawe yabwiye ati nimuve ngaho turi kuvanga ha gute bariko baradutoramo unaho umugenda ntaho umushika turagenda tugenda en groupe paisiblement nta muntu yigeze avuga ngo arafashe ikigwanisho tucitse kuri turarengana dorotware y'abahungu hari ekipe y'abantu bari yarume badutegereye baratureka baratureka turarengana turagenda buke buke abo bigisha n'abana babo bari hagati mu banyeshuri kubera twarabona ko abigisha aribo bari vize ubwa mbere dushitse munsi y'isoko igihinga ahantu hari inkombe ca dusanga iyindi ekipe yadutegeye yari yarume nayo ca batanga tubaza muroye hehe twebwe turabona ameze neza hari habavuga cyane bari imbere kubera twari amas turahunze tugiye mwara twe tugiye mwara n'ishure ntibari ko bari barakora rero baca vangoya ngo mugiye kuzana zambwa z'abasodi mwara ngo ubone twe tujerwe sekirite yanyu ngo direkteri yabaduhaye ngo ntiyagere n'umwarenga tugiharira bagiharira n'abanyeshure tamuvuga ngo abigisha banyu barihe ntituzi iyo bari hari umwigisha yaduha icongereza bahavuye bica yitwa Bosco niyo nizigi baca baramubona shoba ngo Bosco ngo ngujya ngo babeshe ngo abigisha barimo ngo Bosco ngujya je yarahagaze iruhande ndaravuga ati silence era no violence atubwira dutransmettre message abandi hanyuma ati je bamaze kumenya sishobora kuhapfa bajya baranzi benshi barahari abakozi bacu harimo abakozi bacu hanyuma ya ekipe twasiga inyuma iri ku ishure ishiraza ije rero baca baratwanserika bamaze kutwanserika baca batangura gutema bimpera batemya bimpera tuca turagwana ko tugwanye ko bamwe bakasha biruka muri kote utumbere abantu baciye kuri kote zwa uri kuje mwaro ariyo iraba mu rutegama hari abashoye gushika benshi bakiruka bagaca mu myonga bararaye benshi bashitse mwaro muga baciye muri kote gauche utumbere giheta twabaye obligé kuba dusubiza ku ishuri abo bafatiye mu barabara aho dutembye harimo aba professere babiri witwa Bosco n'witwa Joachim Tang France n'abanyeshuri benshi baciye iyo kipe baciye bayijana directement barabacana ku ishure munyuma baca bajana hajya muri station kubaturira hanyuma twebwe je na inuriye ku nkombe nca mundana n'umwo bakubisa imbuga itangaha komeretse nca nsubira inyuma nsanga nciye muri kote gauche kote giheta nca duhurana n'umprefe des etudes nawe yarasubiye inyuma n'abandi nca dusanga duciye mu rugo rw'umuntu munyuma turadevye duca munsi nca dusikira ku gatumba imvura rero yari itanguye kugwa rero ngaha tujiye gatumba dusanga badutangiriye nshavuga ati nta n'umwe arengana ngo ugiye mwaro mwese musubire ku ishuri direkiteri yabaduhaye nta n'umwe ava ngaha nitwe tuje rero sekirite yanyu nshavuga none baravuga ati tubasubiza ku ishuri uwo yari yakomeretse bacavuga ngo tugire burankare bamutware je naciye ntanga itenge nari mfise abahungu twari kumwe bakuze bo muri superiere baramuterura dusubira badusubiza ku ishuri bagenda baradukubita dushitse ku ishure baducana iruhande ya kwizine dushitse ku ishure tuja dusanga abanyeshuri bahutu twigana bari arume bahagaze iruhande y'isengero y'abakizwa hanyuma baca bavuga ati direkiteri abantu ntibangire mu banyeshuri bajya nibo biwanje abo n'abamwihebye ntabunzi bwaye bakoze ico mushaka je abo ntabunzi mugatukiriko turagira nyene dusaba ikigongwe bakadutuka mwanzo kamwe muradusubire nk'indwi na kabiri mwanyenzi imwe majambo menshi nyene yo kudezimaniza umuntu twe hariho umwankadrere yitwa Samuel yabahaje nyene mu kibimba nawe nyene yari umutarabwira ati abo bana muri ko mubahora ubusa ushaka kubabwira abo bana ko muri ko mumahora mbabwira ibya Suwasanduze nta muntu abo banyeshuri muri Suwasanduze abangana uko abariho bangana iki n'abariho nabyo bazi tuba tujana kuyibu bagenda badushoreye batubwira genda murabyina muvuga susuruka muduza igifusi ntiyagire uduza ubufurushete tuja tubuca baratujanye nuko abona nyene ko ubwawe bwahetse badushikanye hajya kuyububu haruguru hajya bahavuye bagira monima mu ikaburimba ahantu imodoka zahora zihagarara baca badushikanyeho baca bavuga ko station yuzuye abariko barasha abo batwaye bwa mbere harimo abanyeshuri n'abanyagihugu batoye mu mihana mu kuva mu gitondo ati station iruzuye baca badushira hajya rero mu ikaburimba basha batangura kudukubita ibihiri imipanga ikintu cyose bari bafise ya umupanga y'abagafuni y'abimbugita bwa ubuhiri ibyuma twe rero waja kunyegera munsi y'uwundi kugira ntuje impuzu twambaye barazitwambura nk'aba yambaye jinsi baca bayimutohara ibirato ikoti hanyuma je barankubita sinzi ukuntu nagize reflexe yo gukupa respiration baraza kunkora ko gutya barumviriza ngo yapfuye ba mugabo ibintu bankubise ivyuma mu bitugu aho skintu batahantu batankubise ni mu mutwe gusa umuhungu bari baje gukubitira hejuru yanje nawe yari yakomeretse mu mutwe amaraso yose agumava amaraso acamvira kubamaze kubona rano nuzuye amaraso ndakupa inspiration bacho baze ko napfuye barakubita bamwe hari abapfiriyeho mu nyuma induru twavuza kaburogo twagira turakare kubera twarona ko atawe turiko turahamarira turahora twese twita nk'utwa nk'abapfuye cabavuga ngo bapfuye bose ngo kujya station yuzuye ukirimwe abataraheza gusha ngo tuzane esasi tubaturirenga ucanke turindire bajya beze gusha ngo tubakure ngo tuje twinjiza ya cyatangura kudiskita muri ivyo vyico badukorera bamwe bazane duturire bazane esasi baduturire abandi barindira abo baheze gusha batujaneyo mugabo ntibabihuriza ko sinzi haya nyene imana ya yakurinze ko uwo munsi atahuja baca batangura baca baraduta baja kwiba kubomora amabutike ngo bihembe batangura ngo babatumye gukora wo kwica ngo ntibari ko barabahemba ngo ntibaje no kubafasha ngo bagira baje kwihemba amabutike ya bacuje kubomora amabutike bapiye twe baca baduta mu nyuma haraza nk'umuntu burya ntibica bose hari abagenda gukurikira gusa kubera inyigisho barose cyangwa babone ko bari ko barafasha taraza kubona harari mu ngo tujye titurutse ngo turiho turiyica ngo bagihema waveyo tumutabare ngo bataraza na esanse ngo bamuturire turihoza bwa ntituri barasigara bagaruka basubira bavuga ntituriho turiyica twese je sinzi ukuntu mbonye uwa mbere yarajyanye iruhande yanje anyororombye aragiye umwe cyangwa babiri je ntanero tuva hano muga nta nari febre nta n'ubwenge bwishi kubera naho batankubise mu mutwe narabona ko demo maro tushobora gupfa acaza umukobwa mu ni jeune fille akiri moto ari kumwe acambwira ngo hano ngo ndakunyegetse tavugana n'umukobwa muga niyonyica ndikwega ndava hasi acabwira musaza ngo hey ubwo tumunyegeze ngo tumujane yo mama bankavuga none tuje gucahe abo bantu bose ku bose ncahe baca barabanza baranyiriza mu kabutike kari hagiye bari ko baradukubita iruhande ya mu nyuma hagiye abagabanutse baba ibyo abo twari kumwe hari abapfuye benshi bagiye baravamwo bagenda babanyegeza baca barancana epfo hari epfo muri ja ibugenda na kigivu kigwa nahakuye nuko mu bisanzwe nk'uko babuze ntica ubwoko inyigisho zifata si bose baca bazigendera ko ntica ubwoko nimba ari umuntu yisha abatutsi yaje kwica abatutsi yishe ugatwe kiwe urumva ko nawe bavuga ati ntituriho turisha twese yari afise ugatima aho kuyica canke no n'izindi myaka ari imyaka abahutu nabo bapfuye suvuga ko abatutsi bose babishe yishwe n'umututsi umwicanyi ntagira ubwoko umwicanyi n'umwicanyi nyine reconciliation ntiyoshoboka verite atakuri kwabaye tangure ba ivyabaye na banaka barabigize nakana nakarabigize mugabize ugatwe kiyo ashobora gusaba ikigongo yasaba ikigongo.